ɔte asefo Nyankopɔn no ase ɛwɔ ne hwɛ so pa ne de Bible a ɔde atom me ɔdɔfo a wotie me na awie Nyame mma mewɔ adanseɛ di na madanseɛ no a mewɔ di no ɛsom na ɛmu yɛ duru ɛsiane sɛ deɛ Nyame ayɛ ama me no menhu bi da deɛ Nyankopɔn nam nakoa prophet kane wo so ama me no ɔdɔfoɔ menhu bi da ɛmu yɛ du yie paa ɔdɔfoɔ mesoo daeɛ na mesoo daeɛ no na medadan bi mu ahwehwɛ da me nkyɛn na mefa ahwehwɛ no de hwɛɛ m'anim aberɛ mefa ahwehwɛ no de hwɛɛ m'anim no na m'anim nyinaa ayɛ kuro nketenketenketenketen na metiri a ɛgu so nso magot ne na metiriwi no mu gɔgɔ mene na metiriwi mu ɔdɔfoɔ mewɔ adanseɛ di deɛ menim ne sɛ gɔgɔ me deɛ nkadeɛ asɛe na gɔgɔ me di na deɛ nti na me a meyɛ ɔte asefoɔ na memmuiɛ gɔgɔ me ahyɛ aseɛ ɛdi metiri mu ɔdɔfoɔ daeɛ no yɛ daeɛ bi a ɛɛhu na ɛmu du mesoo daeɛ no mande awia ketekete na ɛnɛ yi a meyɛ recording yi ɛyɛ 12 May and the date ɛyɛ 12 May date a mede soo daeɛ no menkae but mesoo yɛ no 2 weeks ni mande a ɛbɛ na 3 weeks ɔdɔfoɔ aberɛ a mehu sɛ gɔgɔ mene na metirim na mede ahwehwɛ no toɔ na mepia abɔnten na mebɛtoɔ me sister pani ɛne me bra pani ɛyere na mekyerɛ mu sɛ sister ɛne akumaa monhwɛ me tiri mu na mu sɛ ei na gɔgɔ medeɛ frɛ yɛbaa wo tirim bɛtera sene yi ma wo ɔdɔfoɔ a wotie me aberɛ a metena so na ɔmohyɛ ase so mu yiyi gɔgɔ me no ɛna m'ani ɛteeɛ m'ani tee monday no mahu no hwee tuesday ɛna meti hyɛ aseɛ sɛ ɛpae me na mewɔ akɔntuo mu a menni fie ɔdɔfoɔ mewɔ akɔntuo mu mebɔmpɔ yɛ ka kyɛ nyankopɔn sɛ awurade wo sɛ w'ani kɔ akɔntufoɔ nhu me mmɔbɔ na yareɛ bɛn ni daeɛ bɛn so na masoi daeɛ yɛ amasoi na akɔfa yareɛ wei abrɛ me anaasɛsan ɛsiane sɛ meso daeɛ so daeɛ so daeɛ nanso medaeɛ so nya me sɛ daeɛ wei da ɔdɔfoɔ meti bɛpayee me yie afei deɛ mehwene a ɛwɔ m'anim na ɛhyɛ aseɛ sɛ ɛtutu me ɛyɛ meya menkɔfo a menneɔm yie adwuma de mekɔ hospital ɛkɔtwa me astry dɔctor sɛ ne tirimu nyinaa ayɛ kuro ɔmaa me nnuro atwa mpaneɛ maa me ɔdɔfoɔ mawo mpaneɛ ne nyinaa awie mafrɛ nnuro ne nyinaa awie still ɛti ne nko mehwene no asi m'anim no nso ɔdɔfoɔ kyɛ sɛ ɛhwene no yɛbiaa ma mentimi fa me nsa ɛnka mehwene nkɔmmɔdidiɛ mu a na mede to madamfo bi anim na madamfo ne sɛ maame wohyɛ aseɛ sɛ wo ne medi nkɔmmɔ sɛ woti awie bɛyɛ 2 weeks ne o na ɛdeɛ na ɛyɛ wo na mesɛ ne nua daeɛ sɛ ne sei na mesooyɛ mesoo daeɛ a m'ani ti yei a meti hyɛ aseɛ sɛ ɛpae bi ɛnyaayɛ da makɔtwa ɛstroma dɔctor kora sɛ meti mu ayɛ kuro a mafa ndro ne nyinaa awie nti sɛ anka yɛ normal yareɛ ɛna ɛnyɛ spiritual a ɛnka mefa ndro ne nyinaa awie no ɛnka ɛkɔ na ɔde sɔfo bi namba ɛmaa me na berɛ a mehu sɔfo no pɛ na mesɛ sister namba yi a wode ama mere sɔfo yi picture yi a mahu gyee menya gyegye wɔ ne mu sɛ mefrɛ sɔfo yi na sɔfo yi bɔ mpa yɛ ma me a meho bɛtɔ me na sɛ yɛfrɛ ne prophet kane wu na mesɛ waw menya gyegye wɔ ne mu na mefrɛ papa yi ma papa yi wɔ ahoberɛ sɛ ɔdɔfoɔ ɛnyɛ nyame nipa biara na yɛdi n'akyi de nyame nipa nyame asra ne wo nyame nsa wɔ ne so na ɔwɔ ahobraseɛ na ɔwɔ tema ɛma nipa na ɛnyɛ sika na ɔbɛbisa wansa na wɔyɛ wɔbisadeɛ ama wo ɔdɔfoɔ mefrɛ papa yi ɛde meha wo nyinaa to papa yi anim papa yi ka kyerɛ me sɛ ɛbɛkɔ ɛyɛ ɔwɔ ne ahyehyɛ ama wo but ɛnyɛ adwuma na mesɛ dade megye wo di ɛsiane sɛ mea no mehu wo picture naa na megye wo diyɛ enti megye wo di sɛ meho bɛtɔ me na meanim nokorani meka kyerɛ papa ne sɛ mewɔ adwuma mu na ɔkyerɛ me sɛ wopo adwuma a frɛ me mɛma w'akwankyerɛ mepo adwuma na mefrɛ papa na ɔsefɛ nsuo na mema w'akwankyerɛ na menkyerɛ wo da wode nsuo no bɛyɛ ɔdɔfoɔ wanka nkyerɛ me sɛ menkɔtɔ oyero wanka nkyerɛ me sɛ fa 50 million bra wo na wo kra wo ahonhom nsɛm na mefa nkwagye mmerɛ wo ɔdɔfoɔ nsuo ka po baako na mesae na papa yi ka kyerɛ me sɛ meyɛbɛkyerɛ wo adeɛ na wode ayɛ papa yi kyerɛ me deɛ mefayɛ na ɔsɛ mebɔ mpa yɛ gu so na ɔbɔ mpa yɛ gu so ma na mebɛyɛ adeɛ no ɔdɔfoɔ meka hyɛ nyankopɔn deɛ nonyam sɛ ɛnɛ ne 3 days a na ɛyɛ October na papa mama akwanche no odofo mi kasha yankupo di nyam se mi ye akwanche no sada na anajwa papa ndi akwanche mama no ade achee no na pensa ewo menimu mi simi trase se menimu etu atofo mu ase mi hwini etu atofo mu odofo ade achee na pensa ni na ayira because mi kasa mi hwini mu mi kasa ni pa okre ni pa nte menka na se na mi tinkwe mu ta chroma da bodwe mu na moje redeem mu efrosania as the uncommon or just for young couple, as I saw no dear, I received Diana Quemu and an aquan soup at the dummy. Papa, the baby will be an uncle who shrub, young couple on your cassia, young couple from free at Dumu and Quadrum, or the four bureaus of wood seminka and the dear a year swap me. Or the four, so how be that also? Now, what one as or how an uncle, now your quadanda, acquire or how a mania can see me that was so, or the four, fuck what die prophets can you. Na unyankopon obeyo ebisade efiru so medase.